Albarka,
mata iyayen mu ne, aiya, masu albarka.